Yo, I don't wanna lie, bekunzima. Ndibane nabantu abazonthembisa izinto abangazuzenza. And kwabanye abantu, it wasn't about helping me, it was about them making money out of me.
Buti, ndiyavuya ukubona namhlanje, all right?
I'm the right, buti, ndiyabulela, and thanks a lot for having me.
Indaba yokucula for wena isuke laphi?
Ukucula ndiqale ndimncane kakhulu. I can't say ndisuka kwifamily eculayo. Ukucula kufike nami efamilini yami. So ukucula kwami ndiqale ndingqole ekhayeni and mama ehleli ndikhuza. What you know, boy, you should go to church, Sunday school. Then xa ndifika phaa kulapho ndiye ndafumana ithuba khona loba ndicule and nam ndibone uba okay, I'm talented, I can sing. Then from there, umama wandiorganizele recording session. Ndahamba xa ndifika ndarekhoda ingoma and wow, khange ndiphinde ndime up until today.
A big shout out to umama for just seeing your vision. Because abazali abaninzi umntana xa esithi mama mina ndifuna uyocula bathi hayi jonge esikolweni kuqala.
And that's true.
Wena azange basho njalo ku.
Utata esayidini likatata beyi-challenge.
Yeah.
Because andikhulanga ndiselihlweni lakhe ixesha elinintsi.
Right.
But ndiyonwaba ngokuba you can see ukuthi the boy is big now, he's everywhere and uyabhelieve uba okay, le nto lekudala ndithi makayiyeke focus esikolweni iyamsebenzela. So abazali bebenga-understand bobabini. But ndikwazile ngokuthi mna ndibapress ukuthi banyanzeleke ubendi-understand. Yes.
Wena, what have you experienced to get to this point?
Yo, I don't wanna lie, bekunzima. Ndibane nabantu abazonthembisa izinto abangazuzenza. And kwabanye abantu, it wasn't about helping me, it was about them making money out of me.
Right now, kukho le ngoma yakho endisiva ikhala kho eradiweni.
Ndimndedwa, yeah.
Ndimindedwa. Uyicula ngabani?
Laa ngoma ne, it's a story esiyana. I can't say it's a story sam. One of my closest friends, uye wandicela uba I've got this story, because uyabhala. Ndicela ukumamela i-story sam, because into endike ndadlula kuyo. And ndithe xa ndimamela i-story sam, ndabona uba nam I've been there. So kuzoba easy for mna uba ndibhale ingoma. Then ndayibhala ingoma, ndamamelisa and wavele walila. That's okay, for the fact ukuthi uyalila, people are gonna love this song. Then I release ingoma.
Kukho i-album ezayo ndiyacabanga.
Yes, kukho i-album ezayo and a powerful and I truly believe ukuthi le album it will inspire a lot of people, especially amanye ama-artists asuka kwi-background efana nami because ndisukele ezilalini.
Awesome stuff, man. Siya Diko on the morning show namhlanje ekuseni. Ndimndedwa is the brand new single. There's an album on the way that you can look forward to. Hlala nathi.